cyane iduhaye ubuntu kuba hano hagati muri mwebwe jewe rya kabiri mpagara ngaha muri urusengero n'ubuntu nabaye ijya nino sinaronse abandi hari iwacu baraza bagaca n'amaheyino ariko je sinawe naciye ku bwico kumugara mba ndi umushitsi iyo ndabanagiye henshi ariko sindi umushitsi rero ishengero aho nkora cyangwa ibyo nkorera nahitwa mu kirimbi ku isoko ya Nile naho iyo soko numva bayipfa bamwe bakavuga ngo ivi wangu iri wacu niyo soko iri kure cyane iyo bita abanyakinyamazuru ngo la source la plus méridionale du Nil iri ahantu hitwa igikizi niho aho nkorera rero ishengero ryitwa kirimbi piramide rikukira centre gakwende kiremba yarantumanyiganuke ntarasoma ijambo ry'Imana ndakeje aba fonctionnaire bose ubu fonctionnaire bwanyu je umu fonctionnaire wa kera nabatanze ko aba fonctionnaire mu fonctionnaire mwebwe benshi sinovuga ngo bose benshi ndavise uwundi mutama hajya Pasteur Yaberi yarantanze numu fonctionnaire wa kera aha muza mubona ubutu vuga duhuhuma jewe natanguye akazi ka leta mu Burundi ku bwarimu itariki zitanze uko 9 itaratu ni 9 benshi ni mwari bwavuke urumva rero aho mwoza muri be mwabika mukaza muribuka n'abatamba twabigishije siko none nuko ndashimira Imana kuba hano twebwe abantu barebare ntidukunda kumenyekana kuko nkijijwe jewe nihanye fise imyaka 7 muri 5 nyene muravyumva barahakumbatiza ngo ni muto badupimuka akaboko katashitsa hanti bakubatiza ni vyico gihe hanyuma rero ikindi baca baransi ibyo ndarira y'ubusa kera habaza abadiakoni batatu hari iwacu n'umupasitori nabirenze ariko kubera akaboko katashika ku gutwi basi ndasiba 5-8 barambatiriza 7-2 z'ukwandwi mbumuvuga butumwa umwarimu w'abanyeshuri ni mvuga butumwa ntera ku mashuri 2 7-5 itariki 9 z'ukwindwi umudiakoni ibukavu muri Kongo 8-3 itariki 10 z'ukwa 4 pasiteri hajya twapfukamye hamwe turaba ba pastori rero ndi mu rongo z'ishengero ubungira nuzuza imyaka 3-5 abandi ntimura nayishitse y'amavuka urumva rero umuntu muremure ntamenyekana handi umutama wo kubakira iki umugani Yesu abaheza kire nanezerejwe n'indirimbo zagiye zirakurikirana na cyane cyane nziza mbene data w'abashyitsi zivuze ku ijambo fise nagize ntimana jewe kujya kwigisha abafunksiyoneri bo kumugara umusiyoni bose ninda n'indesho dusome zaburi 7-3 zaburi 7-3 umurongo w'4 zaburi 7-3 umurongo w'4 n'w'5 ndawukurangira sinza kwisobanura ndawusobanura hageze uzondongozi namumbwiriye kandi hanyuma uzunyakira n'icyubahiro ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mu isi ntawe ngomba atari wewe ndasubiyemo uzondongozi namumbwiriye kandi hanyuma uzunyakira n'icyubahiro ninde mfise mu ijuru atari wewe kandi mu isi ntawe ngomba atari wewe ini zaburi ya Asafu nagira ngo ndayiyitirire na uyiyitirire mbega wumva wowe wavuga nkuku uti uhoraho uzondongoza inama ugize gute ungiriye turakeneye inama y'Imana mbega niko uzondongoza inama ungiriye kandi mwijuru ndawe mfiseyo atarinde nde handitse wewe ariko atarinde imana atarinde egome hari umuntu umwe imana sina yanse niyo ni imana hari umuntu umaje mvuga nti umunsi naricarukiyemwo nzoshika ndondira kuraba mwibaza ko arinde Yesu yego kweli ubundi mukobwa dushingira ntahati ndanezerewe kaka wanje n'umugabo w'abagabo bakagira ngo hariho musaza bari yavuye muri Alemanye bahagira ngo niwe bateka ati kaka wanje ni Yesu mwani mubyumva nanje mukugwa wanje ni inde weho je suis fier kuba mfise Yesu ko mukugwa wanje sumukene nta kimunanira mwijuru rero wa muntu wa mbere mvugayo umuntu avuga ati wo nokwivuga amazina ninde ni Yesu kubera iki yantabaye runini wera gutabaye harakarimbo turirimba nuko nza ndafata umwanya kavuga ngo kandi ukwikunda wa mwana wayo nikwinkunda jewe ndimwo wo burimwo jewe n'ukuri ndimwo ndi sir kuko naramwaturi intenge zanje naratuye narihanye narihanye kera baro babata abantu b'intege nke ngo mbega abapasitori n'abari mu bihanirahe turahafise abavyeyi bacadusengera turahafise haraka kugwa ko mbere nagwaje umwarimu muri wa karede banze vuga satana batagira toze nti ndabye ko atabantu bariho ndamufasha kuri telefone naho ndi mwarimu naho ndi pasitori no baragatumuka ni byiza rero kwatura umuntu akavuga ati ndi umunyantege nke igicarangoye mfisira ijambo iyo nzira Yesu aturangira akaturongo akaturangira iyo nzira inzira turangira ngomba ko twiga ku munsi ni inzira yo kwatura inzira yo kwihana abantu benshi baganza amazina y'ibyubahiro mu ishengero ndi kii ndi pasitori ndi mwarimu ndi diakoni ndi umujenama ndi kintu ki ndi kondakta ndatera amajwi nije ngonga ndagonze nta ugonga iyo ugonge waragonzwe na satani umuntu agatinya kwatura umuntu agatinya ngo sinokwatura iyo twaraciye kuri duwane y'ikigoma barakuraba mu maso bakaraba ku mbonero bakaraba naha ufise ikintu cya fraude cyangwa ufise amashiringi yabo uzabona uzawumva umutima ngo du bati camukazu kopo bati kuri impuzu ntibabitinya abagore mu kazu k'abagore abagabo mu kazu k'abagabo kura ariko utacyo wiyagiriza urashika mukaramukanya bagasaka bakabura kigira amahoro hariho duwane yo kujya mu ijuru nta wuzorenga na tatu icyaha hari abantu banyegeza ibyaha hari abantu bagenda n'ibyaha hari abantu bamana ibyaha hari abavuze ibyaha by'ibanga dusome abami ba kabiri gatatu urupapuro rwane n'ibiri na rimwe dusome twihuta urupapuro rwane n'ibiri na rimwe imana iha Israel kunesha abanyamowabu mu mwaka ugira 18 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma niho Yehoramu mwene Ahabu yima mu Bisirayeli amara imyaka 12 ari ku ngoma y'i Samariya akora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi mugabo ntiyashikira se na nyina kuko yakuyeho inkingi y'abayari iyo se yari yarashinze ariko rero yifatanya n'ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati ibyo yari yarakwegeye mu Abisirayeli ntiyabivamwo kandi Mesha umwami w'Umowabu yari umutunzi w'intama yamashikanye umwami w'Abisirayeli ubwo bukemewe kubana b'intama 100,000 nubwo bapfizi y'intama 100,000 nyene ariko Ahabu amaze gutanga uwo mwami w'Umowabu agarariza umwami w'Abisirayeli nuko umwami Yehoramu ava i Samariya icyo gihe akoranya Abisirayeli bose maze araheza atuma kuri Yehoshafati umwami w'Abayuda uti umwami w'Umowabu yamugararije uti mbega wo kwemera kumutabara ukajyana nawe gutera i Mowabu aramwishura utegome muzojana uti we numwe nawe uti nabantu biwe nibo biwawe uti namafarasi yiwe niyo yiwawe Yehoramu arongera mubaza uti muzoduga ni yihe nzira aramwishura uti muzojana nze ica mu bugara bw'abanyedomu nuko umwami w'Abisirayeli aragenda bona umwami w'Abayuda n'umwami w'abanyedomu baca haziguye maze bagenza iminsi ndwi mu nzira ingabo zibura amazi bona inyumbu zibakurikiye ziremesa intekera zabo maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati tubonye ibara kuko uhoraho yadukoranije turi abami batatu ngo atugabure mu maboko y'abanyamo wabo Yehoshafati arabatsa ati mbega nta uvugishwa n'uhoraho yoba ngaha ngo adusigurize uhoraho umwe mu bantu b'umwami w'Abisirayeli aramwishura ati Elisa mwene Shafati ari hano yahora umusuku wa Eliya Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'uhoraho riri muri we nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abanyedomu baramanuka bagiyari Elisa bari umwami w'Abisirayeli ati dusangiye iki nawe kendi usiguze bakamenyi ba so na bakamenyi ba nyoko umwami w'Abisirayeli aramwishura atoyaye gukoraho yadukoranje turi abami batatu ngo atugabure mu boko y'abanyama wabo Elisa aramwishura ati nkurahi guhora kuhoraho nye n'ingabo uwo savye iyo ntubaha Yehoshafati umwami w'Abayuda sinaruha nkuraba ngo ngushire ko ijisho ariko noneho nzanira umuvuzi w'inanga ashitse atangwe kuvuza kuko kuhoraho kuza kuri Elisa aravuga ati uku ni kuhoraho agize bw'ikiyaya nimugisataguremo imigazo myinshi kuko ari kuhoraho agize ngo ntambuyaga muza kubona cyangwa ngo mubone imvura ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi munywe mwebwe bwanyu mushore n'ibyo mushore n'inyumbu zanyu kandi ivyo sikigoye kuhoraho mbere azogabura n'abanyama wabu maboko yanyu murongo wa 20 bukeye nko mu gihe cyo gutanga ikimazi cyo mu gitondo bagize bake babona amazi aturutse mu gihugu cya Edomu nuko icyo gihugu cyuzura amazi abanyama wabo bose bumvise ko abo bami baduze kubatera barakoranda bose uhereye ku bageze kwambara ibigwanishwa no kujya hejuru baragenda bategera ku rubibe maze abo banyama wabo bazinuse kare mu gatondo izuba riserutse rirasiye ku mazi babona amazi ahanga nabo atukura nk'amaraso maze baravuga batariya n'amaraso babami ntakabuza baratikiye ingabo zabo zisubiraniyemwo yemwe banyamo wabu nimuze tuje kwiyeganyegereza iminyago maze bashitse mu nsago z'Abisirayeli Abisirayeli babakurira hasi barabagwanya abanyamo wabu nabo barabahunga bagenda barabica ingenda kugeza bashitse mu gihugu cyabo Yesu adufashe nasomye nyarutsa kugira ngo nziga mu mwanya siko nagomba twuze rero twabaye nka yanki cemagura ubwatsi twuze rero hano mfite inkuru kuri abami bane abo bami bane umwe ni Yehoramu mwene Ahabu uwo mwami Yehoramu yose amaberebere yande ya Yezebeli ndacyiza cyovye kwa Yezebeli yose amaberebere atari yo kwe nanye ni kangwe ndamwibuka nterega yo nta cyamugaburiye yose bitari byo wewe umunyakibi yonkeje ubundi uwo mu mwami Yehoramu ngo yama kora ibyuhora habona ko ari bibi ndafite inyigiki shengero ry'umwami aha twese nta muntu yotuma uruto ku wundi ariko umuntu arazi ibyo akora nuko agenda ko akora ibyuhoraho abona ko ari byiza nuko ari bibi aho sindahagereka uriyizi ndiyizi umvira nkubwira igituma nkubwira iryo jambo menya ko imvu zacu zidasa yakandi zisa umufasi numwe wacu twa Nowadia yari ko atora ibiharagi n'umukobwa wiwe inkuba ngo mye kera yagiye umutama baramuzi bamwe Pasteur Aaron shira mbere yari mu rusengero mu kiremba kwa Pasteur Aaron turi kiremba arapanga bari matuni mu mwigisha cyase sinigisha ndumutama aheje gukama inka zibiri baza bumva yicaye ngaho nyene munsi musaraba osa rimwe risa izo singo e yitabye imana mu rusengero kera yigiriye tuba turumvikana harabagwara harabandi bayamira mwaramubisa pastor igashikanwa bameze kuba babiri bahari wacu Erihudi numuhisi Erasto muri nyacumba nyene nagize nico cumba muri gitinya abasha kirimo urugendo harimo asansere hanyuma rero ngo ajyame nyamba ari potential nyamba ari iki kera kuvyura paste byo kunywa icyayi paste atari kunywa icyayi cyo kwa Yesu aracyanjye ico gishushe giturira atari mwicuru kera none muntu w'Imana umuntu aronka ijuru arironka kiraha kumugara ahanyena uri husha ahanyena ahanyena ni hakushiriza ahanyena yego kweri none rero uwo numwami umwe umwami agira kabiri ngira mvuge ni Yehoshafati ahuzo musoma hose agize ingorane yamafita ishaka cyo gusiguza aragaheza gusiguza nde ego kweri hanyuma umwami mesha nawe urumva ko jewe nka Jesse no mwisi icaha none umuntu atakugemuriye umuco cyo kumugwanya ariko none ko ariko bamenyereye bari bayamenye byo byinshi ntakundi nje mvuze abo bami babiri gusa baragira ugendo rero bagenda gutera abanyamo wabo ari ubwami butatu n'abami batatu umwami wa Israeli w'Ibuyuda n'uwabanyedomu bagedi misi ndwi bafise ingabo ni nyumbu nyumbu ni namashamo bagenda batwaye intekera zabo bagenzi misi ndwi amazi warahera cewe sinabaye umusoda reka kwe ndi munyantege nke cewe inkohi turitse umuti nguramvamwo jewe bijya umukuru agize ati bakamunamira ico ndacumva naje karajayo ariko ituritse naho no gaheba no fana gaheba byukuri ndatinye gisoda cyane ndagitinye ndacubaha mbese ubwitinya gusa ndacubaha nkagitinye hanyuma rero ariko nabajije abasoda bo tukunda n'abagenzi b'abakristo mbega mu ntambara ibintu bikuru byo mu ntambara umusoda yitwaza ni biki bati cya mbere amazi icya kabiri ndya cya kabiri gwanishwa oya da nagira curura nagira tangura ibigwanishwa ateka utariye kiraremeye kandi wariye utarosa amazi amata cyafatana ugacuga umwumwa ugasanga amata afatanye ndugenda ninone muri ibyo bitatu bibiri sigaza bibiri twumve bwoshira imbere ati indya na amazi ati wego fumuvundera uriruka uriruka sawa bo nkuriramo bibiri sigaza kimwe amazi nagira wo sigaza indya teka amazi amazi muribuka Samusoni aguye umwumwa Imani gasaturi irehi kinogo kirehi nyari bagacha bagita ngo ni en hakor iri bajuta kamvye ngo intege daciye zigaruka rero urumva mu rugendo rwacu abajya mu ijuru ubutse mpemuyera mbuze mpemuyera nta kigenda muririmba baririmba ngo iyo mpema tari mu muntu ibintu byose ni gukora iki ndukura sera kujanira uhitane mugore gwawe n'uwundi ugashira hamwe imana ya umutindi nawe agwiza abagore nkuko umutindi agwiza abagabo wumvise bati mbega afise amatongo agati afise amatongo atanu y'amabo sawa ariko ngo afise abagore batanu n'umutindi umutindi gari hasi y'umworo ari no hasi y'umurushwa umutindi n'umuntu yageseye umuntu yahumiwe agwiza abagore bagabo nkanje naje ndi umugabo umutindi umuntu yahumiwe agwiza iki bafaso umuntu yahumiwe agwiza iki nukuri umvira iri banga nibuke bwa butuma bw'umukozi w'Imana mushitsi erega umugore atigamye neza umugabo hari gitsiba ziga mutuzigame kwe kandi gabashinganta umugabo akunda umugore wiwe akamuzigama turaziga iki nanahaje umugore wanje yarasivye kumva zinaka tuba turi kumwe ugira ngo nditeze kumva ikinuma nkaza kwiga ikinuma ntasara ntasara umusaza yavuze ngo mwa yikubita wenyine kuko ari abadayimoni umugabo agikubita umugore reka ndayivuge reka ndayivuge munyihanganire abagore barashigikiye rwose ndabivuga kweri nari nkiri hakurya Tanzania nari mfite umukristo umwe wo mu Tanzania singa kumuvuga kuko bamwe baramuzi se baramuzi ni pastor yaraje naha kenshi sindamuvuga rero inzina hanyuma rero umugore ndiko ndigisha miga y'imirwi y'abakenyeye njewe ndayigisha cyane araza arapfukama si kumumena ibanga yiha n'ikintu gihambaye avuga ati narisha umuntu imana iranga ati jewe narakoroze ibicupacupa ngo ndabinywe n'umuntu yize w'umutekinisheni medical ati ngira ndabinywe nza numva Yesu akubise ku kuboko kigwa hasi kirameneka ndi waziriki ati umugabo wanje arankubita ndafise kire y'inkoni nkubitwa buri munsi kire kumwe ko muganga atangi ikire y'imiti ati none rero bora kufa kuriko kubishi muracumva hakumugara ndazi murazi giswahili tinjanye gufa hakombaho ndipfuka ndagusengere ndagusengere Yesu amufate ati aye numuhakazi ati aye ntakimushobora kuko umugore yanoze namakoni yibaza ngo na Yesu ntiyo mushobora ego kweli acavuga ati lakini kwa imani yenu muombe si kwa imani yake kwa imani yetu tushatupfa gusenga ni twapfe gusenga twarasenze hari saa sita ni minota 15 z'umurango uwo mugabo nawe nyene yari umuntu akomeye ajeje iby'isuku mu cyo bita wiraya ni arundi sema ariko hari sema ya Tanzania ni nini kuzumbi Burundi acavuga aca yibwira nabati uyu mugore wanje Dorcas niko yitwa ntimuze kumutora Dorcas kuruba ari gusenga singomba kwaja gusenga nawe yari yasubiye inyuma hanyuma ashaje guca inkoni mu gitara kimishira kure aca zitatu hari gihe turiko turamusengera twaramusengeye nje namubwira nti uze kumuha mwidiwe bavuga mwidiwe hariya uti Pasteur Hezekiya uti mwidiwe ati aye singamba ati ntabyo mvuga ati gituma ntabivuga aca nkubita ndahora ndinoneka rero yahora gukubita je ntumye mwiriwe ndahora kumbe aho twasenga Yesu yagiye mu gitara kujya 10 hajya pasera abera rahazi nuwo mvuze yamumenye Yesu cyaraza mvuze umuyaga mwinshi azanko ni yaditeke gishinge imigozi itatu acyaradi muvuma Yesu azi muvumye arazi mwomagura amugirizi urumva zitatu mara gatatu ni kangahe cyenda ngo atahe rero ati mwidiwe murazi umugore kubitwa ntatanga mwiriwe neza mwidiwe mwidiwe dore ko tuvuye he vuye imisheni kandi Pasteur Hezekiya ngo mwidiwe sawa ngo none gahe dore ko aha none yompfa wakura iki akura agashati kuraba imishisha gu cenda ndakugore pasi ndakugore yego mugenzi uyu mu pastori narabye intoki ziwe nini ni cyane murabona afashe inkoni agukubita uyu wavyuka Yesu ntangana uyu murangana ntangana uyu Yesu ni munini Yesu aguheta kiye amugirizi murabyumvise bavyita kotora ntiyamukwise aramwotoye. Acha mubwira ati ejo haramika abagabo Pasteur yavuze ngo kaze. Buke yaraze isaha imwe twasanga icyayi aranyereka ye wamega yahiye mu bitugu njenda ko sinababaye ndanezerwa. Yesu adutabari mukobwa wacu njenda mushaka ibiganza ndashima Imana. Uno munsi abo bantu babiri bagenda bahekanye kuri moto bagenda bambaye ibitare bose nabaririmbye no kwijabe hari indirimbo zabo manishimwe. Uwo mukobwa wacu aratabawe ngomba ngaruke kubagore ndi buvira. Nabonye ikindi gikomeye ahantu mu murongwe umugore yagiriye nabi umugabo aramugirira nabi ntabaza kuvugira hano. Hanyuma hari abafurero kazi bashira amasuka n'ubukarabo mu museke bakambara ngaha bagiye kurima avuye nkaha gushika nkaha ndi Yesu ati stop wa mugore hagararaho iyo ni kaburimbi ati wagiriye nabi umugabo wawe izuba moteje jijoro ndari kotesha ngahi mu murongwe. Umugabo n'umudandaza agenda Bukavu ha kilometri 124 agenda atazi byabaye mu nyuma ziwe. Uwo mugore aguma ashinze aho nk'ipoto ashinze ntaja imbere ntaja inyuma agoshi namba adwati namba agumaho imidugi cyaho itumurira ko umuyaga n'ivumbi agumaho. Abana barahisha indya mama karibu mama karibu kwenye chakura mama shinze nk'ipoto ndahava jewe ndahakisa handwi ngiye handi kuri zone ndamuyegera naka namaki singa kuvuga izina naka namaki ati ngo hano tinyegera arambarira ntiyo isa 11 wa mugaba baragarutse ewe hari umukishitse avuye Bujumbura irukanga imuhira avuga ngo arasubira imuhingo arasubira Bujumbura ati ndi wa mumente kasi namumenye nanye ngomba ko yo hava wa mugore akahava aracaraho gardavu. Hanyuma ashitse aramubona ati ngo hano aragenda ati mbabarira avuze ati mbabarira acha cyaratambura muravyumva ngombye guhembura abagabo ntibagire ngo nitwe dukubitwa twenyene n'abagore hari inkoni bakubita nagira mbwire mushinga ntawe wabwi kubita umugore icyo ni kimenyetso cy'umugabo atararonka mwemu yera nta mugabo yarose mwemu yera yo kubita umugore nta n'umugore yarose mwemu yagira nabi umugabo turi kumwe tubandanye. Rero uyu mwami Yehoshafati yamakora iby'Uhoraho abona ko ari byiza ndabifurije gukora nkande Yehoshafati bagenza urugendo babuzeyo mazi. Yehoshafati ati nta musivugishwa n'Imana yoba ariho batariho yitwa Elisa acavuga ati uyo ijambo ry'Uhoraho riri muri we. Abaswari bavuze ngo uwonapo moshi chini yake mna moto siko none hari ijambo rivuga ngo uyo mwemu w'Imana cyangwa ijambo ry'Imana riri muri we biboneka ko hari abandi bariho bitwa iryo zina batagira ijambo ry'Imana muri bo. Aca arasiguza rero ngo ndababwira ijambo gito gusiguza nikiza kuva mu gusiguza rakikubwira gusiguza asiguje yararose siguro bashe bagenda barakorana baba bamwe batatu Yehoramu abaje imbere bashyize kwa Elisa. Elisa gukubita kuri Yehoramu umuntu akora iby'Uhoraho abona ko ari bibi Elisa arashavura acha mubwira ijambo na riteye ubwoba bwabo mwe ntimwaribonye kubwira umwami ngo genda usiguze Imana yasoni Imana ya iryo ryonyene nyokorira ateye ubwoba numva nto bivuga ariko nta kundi biri muri bibiri yasije haribo mwabone nanditse mwese ko mwasomye birateye ubwoba aragira ateka heda imani yatugabuye mu maboko y'abanyamubabwe hempangaza mugabo haseru ruhanga nde yahosha afata umuntu w'Imana risati basha naho nayingize ndeka kubgayo yahosha afata ikweri wapi ndeka ndabigira acara nezerwa ati basi mpamagara muvuzi binanga bavuzi binanga hamurakenewe korali yakenewe mbega niko yego kweri yakenewe twebwe tuzaduhaguruka kudendura ubusigo mwasigaje ubwawe kare dusanga mwatembagarije hasi bujya bugwa yagwa cyuca tumarira acha aravuga re aravuzi nanga avuga ijinanga eri saravukishwa tiki kiyaya nimugize atagwe mu imigazo mbega niko ejo imigazo myinshi mvuga mwasa atagwizwa yuzuye amazi munywe n'inyumbu zayo zinywe kandi n'abansi muzobatsinda mbese jambo twasomye ngo undongore unyereke inzira nyereke inzira nkwiye gucamwo iyo nzira ni nzira yo gusatagura iki imigazo mbega tuje aho hepfo kuri Tanganyika dusategura iki imitima yacu dusategura imitima yacu bacha rero barabigira babigize bukeye basanga amazi yavuye mu gihugu cya Edoma ata bukebuke imigazo iruzuye yaje bukebuke icyo joro ryose basanga iruzuye hanyuma Imana irasira izuba kuri nyamazi acika gahama abanyama wava yabonye ngo he babami bamaranye ngo n'abasoda babo bamaranye kumbe ni kigwarisho cy'Imana Imana izanye izuba umuco w'izuba babona ngo namaraso bace baza bariruka ngo mu gifaransa anse ngo tous au pillage twese tujye kugira kwiyagerageza kunyaga yego kwere pillage kunyaga hanyuma rero kumbe bishongoye gupfa bace barabica ingenda insinzi ibiyahe ushafati nabari kumwe nawe Yesu ashimwe ngira mvuge amajambo atatu iri jambo giyitwa gusiguza Imana hariho umuntu umwe yaranyigishije umuswedwa yaramuvuga butumwa ya jini wacu yari missionnaire asanga handi wabakozi b'Imana babirabure bari ko yatubibigirwa Imana harimwo iginyo ginzovu ikiri mu bigi w'Imana cyose niki acaga ati no ntimuri turire acara ari baka baramuha aratwara ashitse muri Swede ari kabira mu byarawe kandi we ni umukozi w'Imana nawe acamanika muri saro hanyuma yarafise abana bane nyamukozi w'Imana muri Swede kuva ginjiye mu nziwe yahora akunda n'umugore wiwe nkagishikira gisaza baca barankana barajyana gushikaho uwo mukozi w'Imana agira iribwiwe mu cyumba kinaka umugore na wiwe gushikaho ni inkono zibizi umuhungu mukuru n'umukobwa mukuru baje inama twisonzishe ko bari bakuze none papa na mama ko bara batwenga banyaga none ubama barajyana ni ibiki acha rero barisonzesha baza bumva nabantu ba bari sansi bize mu Faransa bize igifaransa bakaza bumva nyabana ngo babona hajya batwawe na gatiro harahusenga gatiro kagutwariramo bakumva bakora ngo livoire au mur urutoki rupwenta ngo ihembe ginyo ginzovu kugihome igiye ginzovu kugihome bati papa ngo dusenge na mama mwese dusenge gusenga papa livoire au mur acyabara telefona mbega naka ya ginyo ginzovu wangabira wari kuye ati nari hawe nabari ko aratubigirwa mana naha ko bari turi ndari wanzani iki cyuzuye abadayimoni cyahamagara abandi bakozi b'Imana bazana utu petrole barakimemera baragiturira kuva uwo munsi umwe ngo aririmbe ari mu gikoni undi akitabiriza muri saro suko siko tugira urugo rurimo abantu b'umuco umwe yaraza mazimana ndakuririmbi ubundi hari ati uri nkuru banje nuko babihawe no gusiguza imana nagiye mu bwiza kanaka bwa hari iwacu muri kiremba mbona ikintu ntari bwabone aba fonctionnaire famille zitandatu bose atakana ndaya mosotse ndahafatira umwanya murabona ko mutuzi imana ibintu bihambaye cyane ariko hari gihe Jesus nisoni yemwe mumbabarire ndi nakanya ko gusenga sinza mumbabarire ngo yapase ngweka none ivyo bintu bambariye abantu 12 atagira kana namba we nimba ko bibabaje imana kira mpishurira ibanga iryo banga ngira ari babwire ko mutabazi numvise ijwi ngo bamwe bari barasambanye bakira bafiance nibihana ndababarira nje ndababwira kende sohoke babiri babiri mubazanye ko atavyo mwaguyemo mukira bafiance famiye zibiri ziragaruka batwenga bati byaratubaye ko umwe ati bere jewe nagize nti none ko naraganye nza nakoye naraganye na etasi vire bari kigihinduka nibabona afise inda sigwanje ati nkirarira none abo bantu bofise abana batatu batatu izo famiye zibiri iwacu mu rutovu ari wundi nawe nyene byagenze uko nyene tusengeyeho no pasteur mukavumvu ndabimubwira acara vyihana be n'umugore wiwe none afise aba aho bugumba buva muri byinshi ndasubira ndabisengera wundi munsi wi jewe sinkunda amasengesho yo muri gwinshi atari ayishengero oya je nkunda yaje nyene kuko uri wenyene ugomba ukarira ntawe gutwega ibisenge bikuva mu mazuru ntawe gutwenga waya amaboko ntawe gutwenga rero haradufatana n'Imana urumwe nkatuzi wanyu ndi n'imitwaro naye mitwaro kuyimpa gusa ngo urayimbariye ntayishikanye imbere y'Imana simpumiwe hanyuma rero ndabisengera nzanere ku kindi kintu ngo bamwe bakitse ingumba kubera bakore bakoresheje bakira bigeme bakoresheje pilile amapilire ubugegene murabubona ubugegene inshinge nibindi takataka murarizi ndagisi takataka none rero ndavyikuye ko imana ishimwe ndazi ko satani wo mugakwenda ariwe satani wo kumugara ntakora kumwe ndahendana kumwe muntu w'imana wewe woba watakanura abona kuko mwarakoze icyaha mukira bafiance none ubukorera imana wararengeje kuguho kw'amazi none uwa muri mu bugaragwa urarondera muhemu kamubaza nta uronka ibitangaza ntibikoreka kuri wewe nta mahoro ufite mu mutima kuko Paulo yabwiye Timoteyo ngo ugumye ukwizera ufite umutima utari mwijwi ikwagiriza ikibi wewe wa manijwi ikwagiriza ikibi Yesu agufashe rero ndashimye ko ndabikubwiye wewe mukobwa ugikore ukoresha mapilile umenye ko pilile ku muntu w'umwigeme zitera ubugumba uwundi mukobwa w'umukozi wa leta nyene yishishijemo akagegene agiragire mariage agenda kugakuzayo barakarondera bagakena baramurika no mu radio barabura Yesu arakanyegeza kandi aramureka arasama ye aracisha ko Yesu ushoze bwiwe arasama mu kwibaruka ibi bikomeye abyara neza ariko bibi bikomeye baravye umwana umwana mukaganza ku umwana hari mu kakagegene akagegene ah mu kiganza akayoya uwo mukobwa yararize yari ihanye yarasubiye gushika ati none ga mwami warambabariye kugira ngo wigishwe n'uruyoya rukivuye mu nda yawe akantu kagiye aha mu kuboko ukuntu kagiye kagashikaho kaja mu nda mu gitereko cy'umwana kakinjira mu ngirano kakaja mu kuboko uvyimvire kw'Imana ihambaye
kuko atacanyegejwe kitazonyeguruka kuko atacagizwe ibanga kitazomenyekana
ubundi mukobwa murabona ko tuvuga menshi uze wirinde mu majambo yarabaye hari mu Kristo hari muri rivye imbere mu Kristo wiwanje sino guhisha amugakora handi mu ntara yindi hari ukuntu rero mu minsi ya kera abantu bakengerana nka twebwe jewe nduwijya nino je mvuka ikiremba ariko mba mugakwende kuva muri tanu arimwe nagiye aje ndi mutoyi hanyuma kera baradutwenga ngo abamoso ugacha babara abandi ngo baragane abandi ngo barimiro nyamukobwa azabwenda ashitse aho hantu mu gice cya gitega ngo jewe ngo yakane kuri sinzorogorwa n'abarimiro
iyo
sabantu ubona nk'iyi ntore sabantu ewe muntu akivuga ibyo yaragowe uwo mukobwa rero abibwira umugore umwe agira ngo ntabikwiza carabikwiza n'umudiplome afite akazi aritega n'umunyarutoka aramubura ugomba umufonksiyoneri kuko muronse nawe utamuronseho umugabo n'umugabo n'uwo munyarutoka umuronse woshima none sumuntu sumugabo yaho naho uronka umusambara sawa arabura hanyuma akatubwira tukamusengera ndamubwira undi munsi ndigenda usiguza Imana icyo byavuye ko acara siguza Imana yisonzesheje umunsi umwe Imana imwereka wa mugore ikimwereka wa mugore agenda abikwiza kumbe barabariranye bose bati yavuze ngo turabarimiro sawa ntihagiye numvugisha erega abakobwa bacu naho ntari umwigemera bitahura urose n'ukuvugisha abaguteye iteka yewe gaye none siko yoba atari bazokujana mugabo arakuye icanzo arakuye imyugariro ewe gaye hanyuma abibonye cyadari ihana aravyatura avyatuye wamenga tumusengeye kuri piramide hariya mu kirimbi wamenga babibonye ngo asubireyo kera umudiplome nkawe wa wundi nyene bamwe yavuga ngo ntiyoja kuri bo n'ubu ni yari yavyaye ndiko nakubwije gusiguza nde uhoraho bo hanyuma mvuga uwundi muntu umwe nawe yaragize amahirwe mabi mugabo umwe akiri mutoyi agasore k'umuyabaga yaragenda mu byari by'inyoni akamena amaso inyoni abana b'inyoni agize ararongora abana ba mbere babiri b'abahungu bavuka babona mugabo amaso agenda arabora arabararoka abifatira iminsi itatu asiguza uhoraho Imana imubwira ngo raba abana banje wamenye amaso n'amahwa bari abasubiza Imana imusubiza kuri byari by'inyoni ngo warameneye amaso abana banje narababaye nanje namenye ngo nawe ubibone wikebuke acarihana inyuma yabo afise batanu bose barabona kuko yaratuye arameneka arihana turi kumwe ngo bamvuge ijambo ryo rigira kabiri gusataguriki imigazo ariko kwihana kwatura indegenke zacu ndakunda umurwi mwishega witwa abanyeshuri ziya groupe biblique n'abantu Imana yafashije nanje nayihoramwo je ndi mu bantu batandatu ba mbere muri groupe ya mbere y'ikiremba atanahamira aba mu Burundi groupe biblique ya mbere twayitanguje ikiremba turi batandatu mwavyumvise icyitwe ko normal hanyuma rero abanyeshuri bituma ndabakunda bafise imitima yoroshe ntibase natwege dukutse sukumeni banga umwana umwe yaranyaturiye w'umuhungu ndashikaho ntwenga ndiko ndamufasha ati jewe Imana imbabarire kweri twaguze akapama kapamo murakabona ati tukagura mwe turi babiri nivoka nje ndasatura ni habunini nawe ndamuha gutoyi n'igisatsi kivuka ntwara kinini Imana imbabarire yemwe aho ntimuva ko abo bantu nimuvyubaga yemwe none ga yemwe ndababaze twebwe gabashinga ntahe hajya kumukwiye mukwiserva ubihaye inyama nini arato ari hala kweli urumva rero abo bana baranyigishije kumenya kumeneka kugazura umugazo ukura mu rushanga siko none kugazura umutima ukura mu icaha siko none ari kumvira ndi nabandi banyigishije ko mwishengero harimo abantu bamwe bamwe batemera kugazura ngo bakure mu rushanga harimo imirwa ibiri umwe nuwo abana bato bato bobo niko kwa abana twebwe iwacu buraza bupfukamye bwo muri record de dimanche bupfukamye hanyene umwe arandika ikinuma ahanyene baje kwatura none bajyanye he ibinuma ahanyene kweli abo rero nta mwikomo ubwo nibwo bwana siko none ariko twebwe dukuze umvira twe dukuze umugore umwe Imana ishimwe Yesu yanteye iteka ubu ni byiza uwo mugore umwe agiye kumufasha ari kumviro yaragwaye cyane ndamubwira nti atura sanga ari ikintu umupfa n'Imana cyihane wature ugende neza urumva muntu w'Imana njewe narigeze kwica abana b'imbeba bane emwe mbaze kumugara abantu muza mwarisha imbeba muri hehe njewe ndi uwa mbere abisha imbeba mana twarazimaze none mwarazihanye ziherutse kundire costume zitatu jewe n'ubu nozibora nozikomesha ndamupirikirana umviriza rero none koko izo mbeba abo bana b'imbeba niba abandi bashikwa mu nsimbizo ego ndi atura uvugisha ukuri aturumva ba mama wabo twabanye nabi barabana ndabica ati mu kirundi kiwacu cyo kuroga tuvyita abana b'imbeba ndi umviriza rero atura subiramo wature nico wicishije sokorora ferere gituri ikidutunze n'igituze namwe bw'ishengero nuko twegwa ko ziri imana turi imva z'ivyaha byanyu nuwonyica nuwozana ngo gafora nemera kumeneka hako ndarimena none mperutse iwabo hari hacye imyaka 13 mperutse iwabo aho hantu nsanga yuzuye mpemu yera aruzuye mpemu yera yarahariwe ndabona ubundi mukobwa igihe cy'ingorane zihitiye zarenganya iwacu mu Burundi yaratuye abakozi b'Imana Imana itwongera ubwenge aratura biranka avuga ibidashoboka avuga ngo Imana mupfikira mukobwa jewe dupfa jewe icyo nihana n'urukundo yebaga urukundo ariko tugomba siko turonera abantu b'Imana jewe nihana urukundo ntekayi umviriza byagenze gute jewe ndi n'umuhungu twakundanye ndi n'umuhungu twakunye hanyuma turagwa mu vyaha ubwo niko rukundo wihanye none mbe waratwaye inda ego umwana arihe namukataye muri toilette ariko urumva yarampenze uyihanye iki ugo niko rukundo kandi kindi nihana n'amacakubiri sawa urayumva ko ariyo cyagenze gute hari abantu bane nate ibinonko bacha barapfa ibinonko Pastor Emmanuel naho ndushinga wokindira no chamfa eka kweri eka na wa mpasori wibiguvu ntiyontera ngo njemba ikinonko njanyibuye da ni biki cyo kinonko ni biki kumbe sikinonko ni grenade ndiko ndakubwira bibiya tubwiye ngo sikigoye kurinde ikigoye mwakibonye no kwatura kugazura ya migazo nico kigoye abantu benshi ntibagira mahoro harabagende batagira mahoro turi kumwe kravatu gashirako sawa iniru gashirako sawa ariko mu mutima ntugira mahoro namba kuko hari ijwi rikwagiriza ikibi atura meneka aturi ntenge zawe Yesu aguhangaze icaha nyenecho atihanye nico Yesu adaharira icaha kinana maraso nico nyenecho atavuze tatuye chature kujya ko kiri nyene abakozi baragufasha Yesu nawe ni waharira sitwebwe turi kumwe
uwo muntu yaranyigishije nawe nyene murabyumvise bene data nagira babwire kuronka amahoro sikigoye uyatanga ntibigora kuyaguha ariko ikintu cya mbere kinini iya koriki satagura umugazo wawe ari wa mutima wawe ukuremo urushanga arivyo vyaha vyawe waturiye Yesu ica kabiri ibitangaza suko Yesu atakibikora mbega aracabikora Yesu aracabikora aracana nuno munsi nahi wanyu hari inkuru mfise nziza nyamba mwayimeye mutayimese ndayibabwire ni inkuru yabaye ku muntu umwe mu Kristo ahanyene muri mugara nyene ahanyene kububwiza kanaka hanyuma rero umugore yaramerewe nabi umugabo akamamukubita ntaje ku ishuri hanyuma nyamugore akagira amagorwa kandi umugabo n'umutegetsi simbaza kumuvuga icyakora hanyuma rero umunsi uri izina amuha ibihumbi 300 mbikira madamu arabimubikira nawe yari n'umwikomo ko madamu atasukira ibiyeri umugabo wiwe n'abashyitsi baje atabasukira ikiyeri abandi batigenda umugire yambarwo aca agenda amuha ibihumbi 300 aragenda arabika muri kiriya kibasha kinini ya kikake yasinye ko n'ikaramu y'agahama aca agenda arabika bitse rero acarahora wa mugabo urumva wowe madamu nta ubika mugabo atobona nta hariho arayomboka mu ijoro acahitana umusoza bagera kwitanganika afata rya bahasha akubira kwibuye acagenda hagati mu igezi aho nyina ho atayo buke madamu mpaya mahera madamu arikora ahandi yo akanyoni kararuye uwo mudamu acapfuka amaho nyene ati Yesu urabona ko bama wisamaza ukarinda guteba ahuno munsi ukisamaza ndapfuye hajya duhumiriza abakira amahoro nukuri harawo dusega tubona
rero umuntu hariho umubyara we akora mu mabanga ageze inyanzira mu telefone ati ndaje kubaramutsa umutegetsi nyene ati madamu uri wakiye telefone acabwira umugabo abwiye umugabo ati irukanga rero muri umwonge ni hajya irukanga muri umwonge kuri mikeke tane nyarukana gushika aho ntiyagira n'umwe hari igisamaki cy'amatama yabaga cyarose nicyo kiraho cyonyine bati senkandi mini ti madamu urazanye kandi hadiriho umuntu w'imana hari samaki kwa 50 gusa teka twari 48 mu marshande barayiguha kandi bayigurira n'ahandi barayizana ayibaze murako kwa bagore bintu muzi kubaga isamaki ati yo papa naka sa nyaruka nibiki nyaruka umuntu w'imana asanze yiki yabahasha
acha umugabo kugira gute ati frema mwishwanje aba proti imana yawe kabisa frema yaciye afukama iyo nkuru yigariyo n'umwarimu wiwe yamusengeye uwo mutegetsi nuba ari kuntahangwa ni hasenga n'umugore wiwe ni mu Kristo ni muririmvi vyaba yahiwanyu nye na hanye naha urumva iyo tu ikintu kibuza Yesu gukora nuko imitima yakiba yugaye ariko tumenetse twa turekwe Yesu gukora bene data sikigoye ko Yesu agukora ibitangaza sikigoye ko Yesu akuzwa mwe muyera sikigoye ko guha mahoro ikigoye kigoye wewe kuko utakoze iki kuko utatuye ugadru mugazo hanyuma Yesu rawo nkashira amazi yiwe yubugingo Yesu nabahezagire mwami Yesu ndagushimi ubuntu bwawe ndagushimi ijambo ryawe ndagushimi ishengero ryawe nubu umukozi yashishikara umuhezagire kuko yahezagire turahezagirwa turabigushimiye mu izina ryawe Yesu amen.